Ingorane yabaye mu bakinnyi na concentration bari bashizemo hari basuzuguye match bibaza ko bari butsinde kandi na 90 bari heza urukino 45 itahereza. Urabona byagaragaraga bico cya mbere twabonye igitego ku munota wa kare turangije azamo abakinnyi bya negligence kutakurikiza konsigne z'umutoza biba ikibazo rero tuza muri deuxième mi-temps abandi baza bafite ubushake ikintu batujije ni determination abakinnyi bacu na determination bari bafise.
Ziko ihiganwa rigoye polo mu modo ziko muri kurse y'imigwi ishika kuri itandatu rikiruka kugira yuko yorokoka mu migwi ishaka kumanuka icicaro cya kabiri tukaba dukwije amanota 25 ni ikintu gikomeye cyane kugira turonka amanota 3 nibyo twari dukeneye kugira ngo turabe yuko twagumba n'ico kibanza kugira canke turushize ngaho ndazi yuko ari indi migwi yakinye naho tutaramenya amarozilta nayo nyene kugira ngo turabe yuko hoba iyasigaye canke yoba iri imbere y'iwacu ariko ndazi yuko ni ibintu za gukorera ko kugira ngo turabe yuko tukokora umugahuri tushikane kugira ngo urabe ko uguma mu cicaro ca mbere ego rukinzo ndazi yuko ari umugwi mwiza ufite abakinnyi bakomeye kandi bameze neza c'est ma gusa to twabarushije determination l'application peut-être sur le système de jeu yabananiye kugira ngo batahure uburyo nuba nkinisha abakinnyi biwanje ndazi yuko badutsinze igitsindo ca mbere mu gice ca mbere igice cya kabiri turagerageza gukosora abakinnyi mwabonye yuko bareagisse mu mwanya muto cyane mu minota 10 cya turonka ibitsindo bibiri naho twananiwe na penalty kwa igitsindo cya gatatu byose umupira birabaho nicyo kintu tuba twabarushije en grande partie.